Asante sana nuko tugaruka n'ikigano nyezina the stars is from Monday to Friday igihe cy'isandwi gushika cy'isaha 10 tugumye nawe tugezeke muziki burundi ndabona yuko twa tubandanye amakuru twateguriye ndimo zige sanduka twazivuga ijwi byumvise ni Black Friday hip hop muri kumuso gatatu bavugiza hip hop gusubude wa hip hop kagenda fresh sana imidigi itandukanye mwa byumvise ari kwa Munago yavugwa mwa yumvise hari kwa Big J Rumenibikaya mwa yumvise nyene abana yuko ni indirimbo ari kumwe kuva muri Planet Rappers kuva kera hose mwa ndiyo mwa yumvise ndimo bona yuko yemaze gitari gito igwa kwa YouTube kwa Planet Rappers akari yo ndirimbo ya mbere banakoze ariko isaka niyo ariyo ni ya nyuma kuvuza kwa kibashwana bapfuye yuko nguye umugabo ndavuga Munago yagirijwe ko yariye amahera y'amasponsor ariko bikaba bitari navyo birangira n'uwamwirukanisha yo Big Jerome Nibikaya no nyina avuze ati naje ndavuye muri Planet Rappers giye gukora nk'umuntu yigenga cyangwa mu artiste solo agiye gukora acha gusaba collab Big ndavuga uyu mutipe nyine Munago kwa bayi muhaye Munago ntiyashimanye ko akora indirimbo avuga ati kaje ndayihebye amaze kwiheba Big J cyana muwayi yandi mucheza kujya nyene narabona kare Big J karavuga ati Munago yanyivye ama ide ku ndirimbo igihe bitadukanye ko umuntu umviza neza kundi ba Big J arumva neza namajwi ya Munago nuko dinye
Na ikumbuga of course umuntu abizi cyane arusha kubitahura exactement yuko iyo ndirimbo atari gwiwe kubera ko ugiye kubyumviriza neza ama backing kame ijwi ry'umuntu rizi uburize
yeah of course
umuntu arizi arajyumva ko ari cyo yeah ku muntu atarizi naho kumbure nyene ni babo bashuka bagaca babyemera
ah je gusho na bya cyo ano dutse afura kwiraje atubwira ngo yari indirimbo babihagarika kuko byatanguye ama group agiye atandukanye y'abafana bo muziki avuga ndiyanje muziki yanyivye binibi nibe twe ndushigikira basoma of course batahuritse ariko cyaka kabiri naci no muntu abeshera mugenzi bavye ndushigikira rero nimba umufana wa Big J nimba yabatumye muze mu telefone kumara tuvuga ati baranyivye kabisa muhagarika ico skill cyita nagabukebuke ariko arabesha cyangwa nimwe bwo bamubesha kimwe muri ivyo bibiri
yeah
hey no hahiye remix ni Alvin Smith la vache originale l'homme qui trace la mer sans bateau
sans bateau ni cœur ni père akomugume ngeragahebye
yaragahebye
ariko tuzuguma tukavuga tu
nasuye gato ha
no woni
ko twamenye mu izo systeme nyene ari kumwe na double j mugisha janji niyo akoya niyo nkuru ismail kiri ku akiri ari kumwe na beef face on the floor ari we boniface
girukwisha
ka boniface ari kumwe na mona warda mokenzi tangi kaneza mona warda ari kumwe kandi na
ingabire bernice
ari we bernice abo sini bamwe bakoze remix y'indirimbo hahi indi mazinya kishikibi cyangwa itati sohotse indimo original song irimo double j hamwe na n'uyu mugabo nyene Alvin Smith Rava shi umunsi nyene igihe cy'isa isatu z'ijoro iza kuba launched kuri Malibu launch bar
mbeho hano ah okay
Malibu yaje mbere ya kame hauzi connect leo of course
connect leo ya
fro ya mbere niyo mari bisatu ikorera isanzwe imiriki cyane imiriki cyangwa iswa ne kero isanzwe
aha
nyene yo bayo
yobo kwa
yobo we nyene yo si yo wa yo
wi yobo
eh ni DJ
Paul
no
ne ndamut
bari ni Cristal
Malibu ni yande
Malibu ntuzi nyene
yeah
bya seri
eh
ndi ari vyo muri etoile centre
DJ Daddy
nakwa jari to muri etoile centre
Daddy Zitonda Pacifique Romeo Igwe ya undi ninde ya
sirabahenda
wili
eh
kwi
now ariko kandi ni Malibu ya mugenzi wacu DJ Daddy ni wenyine Malibu ariko akafashwa n'ivyo benshi uyu munsi za kuba lancement officiel rya ndirimbo hahiye remix indimo ne kuba amaze gusuka amacura yo ndirimbo twa zimeze fresh sana babwe ngo this must be
chonela
this must be
eh ako kanje karangyohera
eh
yeah gusara gahevze kandi karamujyohera kandi karanamubera entrance zituma gahevze
afise bafise kuna ba director bakumacha
gutu
mara baro
dushasha dushasha
gusangira biraryoshe
yeah
anyway dinye nkuko uri kuri abantu b'iyo ndirimbo ukaba ingufu bafise aba influence bafise mu bantu nege tandukanye we uya mahigwe angana gute ku ndirimbo parapo ya Rouge Origin ugeje kuraba
bro iyi ndirimbo itegerezwa kuba hit iririmbaga nabi iririmbaga neza ibishi byose kezwa kuba hit abantu benye ne bayirimo barahaturira ko kohagasha
katubirabe je gusa n'uce nabonye
gusa amahigwe manini niyo kiza kubiryosha.
Of course, it is a good show, of course. Google has got a bojana kick, money, my remix, because we have the one devo.
Hey,
but I had to la carrying. I get the Kora remix, ya Yandega. Remix in your bam here, ya boo.
Yeah.
Remix in Muba, no kaki again, the channel goes.
Of course.
And our remix, ya yo, ya choice, un happy boy. By the way, I'm going to go to the room. 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 I'm going to go to America, which can also choose un happy boy. Mugabo nta ubizi neza kari yo bari ariko ico nzi cyo nuko twumvise bivugwa yuko ababyesha ko bari gire kwibera mu gihe cy'u America bagiye nka mugenzi wabo Berry Music ariko leo ni Double Jena kiriko basuye guhurira kandi muri remix imwe bari kumwe na
Mona Wanda na B Face kandi
akabazo cangira abagabo nabo baje muri akuri ya remix ya remix
eh barayije umva erega barabisanya hari uwo bakuramwo n'uwo baca bashiramwo
bakuyemwo ndi bongeramwo
abyumvi kandi uzonkwege
oya usanye ne uvuze ngo bakuramwo agashiramo yuntu umuntu
abizi hariho basa abantu batagihari
ba dramatic
akaba of course arumva bamaze kuba batakirimwo hategezwa gusubiritswa hari abantu rero batavana burya nk'ubu winyi yushizemwo Double J muri remix ugasiga kiriko
bawihe sina remix gusindirimbo zawe zose
uri bawihe
of course iza kuri mana nabo
voilà nuko
siziko nibindi biri kwabibona indirimbo ya watipo muri love muzika indirimbo za collab ari bonyene nzihitinga
yeah
ariko bashizemmo
bose
akaruka hafi mologo ni ndimbi
iri
mu bantu cyane gose
na contre iranarenga naziga zi wabo bari umwumwe
kujyo gacye gukundwa
kujyo
yani aho oje kujyoha sino guhariza kuko umwe safisa amatwi
y'umuntu kuya afize ibintu bimujyohera
mugabo utugeje gukunda aho urazi ko iziza no force love andi bato kwiza 1 million
zovyo
Helena 1 million
zovyo I mean izi zibiri za nyuma nka Corazon na bwa rero ijya yindi ya Melanie ni kiraza
genda cyane
vuduko
ariko kujyo umwe safisa amatwi y'umuntu
zovyo